by grace of God, I will be candidate of New Nigerian People's Party. Politics is a good thing for the youth to embark on, and I believe that I can do better if I'm elected.
Abụrụ ebe a na-anọ n'obodo ebe achị ọdịcha onye ọbụla na-achị obodo kwesịrị ịkwa na ị ga-adị nso iwe amalụ ife na-akpa ndịbeghị ife anyị na-eme ya bụ ka ọdụ anyị nchọ mma.
One can verify it. The project have attracted to the people of my constituents. My duty is to attract the dividends of democracy as it were to the people of my constituents.